Hey guys, namhlanje ndiyavuya kakhulu ndifumene ilayisensi yam ngcothe ngu-S&A Driving School. Ukuba nawe ufuna ilayisensi iza kubo, amaxabiso abo ayafikeleleka, kufundisa yonke into nakanjani zobuya nayo.